Koe nei tētahi o ngā pō nui tai ore ore I te ao waiata I tēnei whenua. Hei a kōkō ake nei tīmata I te Vodafone Music Awards. Kei waho I a Spark Arena I te whāriki whero a te ōkiwa McLean e tatari mai ana. Nō reira te ōkiwa ko wai ngā kai waiata Māori. Ngā rōpū waiata Māori rānei e aru-aru tohu ana I tēnei pō.
Tēnā rā koe Scotty ai rā ke konei mātau kei te Spark Arena. O tira rau te tuatahi kia takahi I tēnei whāriki whero. A nāku me ki te papai tahi-tahi e pai ai te hīkoe o ngā whetū maiangi e pihi ake ana I tēnei pō. Hoi anō, he ahua nui tonu ngā kai waiata Māori kua tautapatia I tēnei pō a rā ko ngā uri o ngā tipiki Aotera ko Alien Weaponry kua tautapatia ki ngā wahanga e whā. Noho tonu atu ki te nota ko ngā uri o te au pauri a rā ko 660 hoki tērā kua tautapatia ki ngā wahanga e whā o te pō. Hoi anō, kia tahuri ake tātou ki te pūrongo, kei reira katoa, ngā whakamahuki.
Ko ngā reo I e reo ngā kai waiata Māori kei te pae o whiringa toa. E whā rawa ngā wahanga kua tautapatia te pēne o te au pauri a 660. Te kōpae o te tau kātahi, te rōpū toa o te tau kārua, te pēne aro tini kā toru, ka mutu mō te waiata takitahi toa o te tau, mō te waiata I hauai o nā rongo, a don't give it up. Noho tonu ki te nōta ko te rōpū konga nuku taumaha Māori o te raki tērā kua piki tūranga ki ngā whiringa toa e whā.
He tino whakamana te mea nei te nomination. He tino pai ki a mātou.
Kua waihape mai te tau tōhito o ngai tai me kaitahu ki te komo I te kōpae toa o te tau. Te waiata takitahi o te tau o tira te kai waiata mana kōwhiri anō hoki. Ko Catch a Fire hoki tērā e na nao nei ki te kapu ake I te taonga a te mana I pāho me te rōpū tāmore o te tau. Me te aha e rua hoki ngā whiringa kua mana I a Sons of Zion mo tā rātou waiata I hau ki ngā taringa o te motu a Drift Away. Oh, 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 oh. Close my eyes and get lost in the memory. And just drift away. He tama nā panui kua piki tūrana, ko te tohu a te mā ngai pāho me te kai puoro kare a roto o te tau.
I never thought I'd ever get to this stage.
Ko te taonga tāmore o te tau, te whai a Tomorrow People. Ka mutu ko te uri o tūhoi a rāko Kings tērā kua auraki mai. Me kore noa e puta ai te hui te taonga kai waiata hipi hope o te tau. Waikahua waikatohu, ko te āhua e haunei ngā rongo o ngā kai puoro Māori te Wikitoria Nui.
Nō reira te ōkiwa, hei āhea te pō tīmata o kawai a ki o whakaaro nau anō hoki te pātai, ko wai mākahua.
Hei te haurua I te waru karaka ka tīmata ngā mahi ōkawa. Hoi anō, kāore anō ētahi kia paku taima I tēnei wā ko aumetaku kotahi. Me te kāmera anō hoki anake, te hunga kua taima I tēnei wā nei. Hoi anō, kuaku whakapae, kuaku matapae mo te pōnei. Kāre I ko atu, kāre I ko mai I a Marlon Williams. Inā hea hai, ka tahi anō ia ka kapi te wāhi. Ki te EPRA I tērā marama, ka mutu e mōhi o tia whānui tia ana ia, e te motu o tira e te ao. Me ki, kei te eke a tonu tia e ia, te ngaru o angi tūtanga no reira. Ki te puta tō nei hu e hoa, rua te kau tāra ki ahau. Scotty.
E hoa, mea pai, he mea pai, kei konā koe I mua atu I te marea, I te mea kā riro māu, te whāriki whero e a te tahi-tahi ki o karakia tawhitoi, whakākona ki a koe I roto I te pane kiretanga, engari, nā te mea, no te pane kiretanga koe he pūkenga mata ki te anō hoki o no reira. Homai o mata ki te hanga e pāna ki te tohu maioha. Ki o whakaaro, ko ai katoa I roto I tērā wahanga, te wahanga ki te tohu maioha.
Me pono aku kōrero i tēnei wā, Scotty, e hara au I te tangata matakite. Tino kore nei. Hoi anora, ko te kioku whakapae, ka eke ko alien weaponry, ka eke ko ōuri o Ngāti Pikiao ki te pae o rangi tā huahua, ka rei kua tui a rātau I nā rā. Mō te tau kotahi kua hori, he rite tonu tā rātau kake, tā rātau eke ki ngā rārangi waiata o angi tūtanga. No reira, ai, ki te angi tū hoki rātau e hoa, he rua te kautāra anō tērā.
E tika tau e hoa, mena e rangi rua anō whakaaro, utai nō moni ki runga I te hoi ho no te arawa. Mihi ane ki a koe, te o kiwa tēnā koe, I o whakamāra mamaia hoa kia pai te pō, ka nui te mihi ki a koe.